Ombaka beti akomye okuva South Africa jawada janjabira. Agugumbu de government kubyobu janjabira. Ababade batunda no kulima injaga erugazi gaba myuse. Polisi bakute n'enjaga ngeyocha. Olukungana lw'abaweereza lweyongeddemu ddala ebbugumu. Abagenyi abasinga batandise okutuuka. Ababala obubonero bw'emmotoka z'empaka basimye omukulembeze waabwe.
This is Kingdom TV.